kumugabane wa Buraya turaheranize neza mu gihugu cy'Ubwongereza nk'uko indangamwa amaze kuba amuna yumva ni Premier League bobo kabisa ntabyo kuryama ntabyo kuruhuka bobo baguma abaje kuba abanakina neza cyane ibintu bigenda abimeze neza cyane nyuma y'inkino zabaye ku munsi wa gatatu ndetse no ku munsi w'Imana ndavuga igene kirezo rya 23 ibi na kane ekipe ya Aston Villa kaza kubigabara na ekipe ya Sheffield United gitsindo kimwe kukindi West Ham United baje kuba bagaraguza gati ekipe ya Manchester United ekipe ya Manchester United nayo bazo bitanguye kuba binabandanye ari byinshi cyane ugwitwa Erik ten Hag ekipe ya Manchester United bako yaje kubitsindwa nabitwa ba Mohamed Kudus bitsinda bagera kuri 2 kubusa bibandanye binashira habi ekipe yane ekipe ya Manchester United
kuraba ekipe ya Manchester United ni ekipe ona neza yuko muri Premier League ni ekipe ona kwidahagaze neza kuko ni ekipe no munsi izikaronka 33 buke ikagira ni kayabura novuga ko tukibona wazanye umukoce Ten Hag twabona ko ibibazo byo biri muri Manchester United ko bigiye kuba bitoregwa inyishyu mugu no munsi ko twavyibaza siko vyabaye kuko ekipe ya Manchester United ni ekipe ona neza kwagiyicamwa abakoce bagiye batandukanye abenshi bazi byabataye ku amazi kandi wovuga ngo abakocha nibo babi abakocha sibo babi ahubwo ugiye kuraba uburongozi bwa Manchester United aho byinshi byo kubaboza bagakosora kuko ni ekipe ya Manchester United ubona neza yuko uno munsi baravuye muri UEFA Champions League uno munsi ni ekipe ya Manchester United ubona neza ko ifise vision kuri UEFA Champions League bado kuri iyi Premier League meravuga UEFA Champions League rero uvuga ko ekipe ya Manchester United novuga ko ikibazo kitari kuri Ten Hag kuko hariho nabandi bakocha bahaciye mugavyanze ko ibibazo ekipe ya Manchester United bivamo kuko nimba warabonye ekipe ya Manchester United yagiye kuba itora koyoko kuri Ferguson kuva Ferguson havuye ekipe ya Manchester United ugizisana uyu munota ntirafisubiye kugirane ntirafisubiye gutora stability ugiye tubone ekipe ya Manchester United ize gatsinda inkino 3-4 zigeze
ni nuwitwa ndavuga David Moyes ane mumenyereza wa ekipe ya West Ham ariko yaciye muri ekipe ya Manchester United niwe yaje bwa mbere aje kubasubirira ndavuga uwitwa Sir Ferguson ariko nawe ntabyo byaje kuba binagenda neza cyane ndavuga kwa ekipe ya Manchester United ariko bana ko yamaze kuba tora umurongo neza cyane ku mwaka kweze yatwaye Europa Conference League ari kumwe na ekipe
ya West Ham
ubu nari muri Europa League kandi bana ko yamaje kuba narengana neza cyane yatse muri kimwe 18 gishije cyanyuma muri bakenye David Moyes ubona ko yaje kuba ari mu bintu nawe amenyereye yaciye muri ekipe nka za Everton ari muri ekipe ya West Ham muri makene Premier League amenyereye mugihe agiye kubahora na ekipe nayo ubwayo iri kiragende huzagirika navuga ekipe ya Manchester United byari bigoye yuko ekipe ya Manchester United zagakura imbere amanota agera kuri atatu imbere ya ekipe ya West Ham ubona ko bo bari bari no mu rugo kandi na ekipe muri rusange ya West Ham ubona ko yoyo yari kirakina ariko nyene nta na pressure bari bafise bari bafise abo beza bitwa ba Cardzuma bari bagarutse Alphonse Arora mwitamo yarameze neza cane ba Jared Bowen bari bameze neza cane ariko bari bana bura byo numu point wabo ndavuga bita Michael Antonio ntabwo yarahara ariko ne ekipe ya Manchester United nawe rako yaribura abasore batari bati ko yaribura yaribura abo basore bagiye batandukanye n'uwitwa Rafael Varane twari twabonye muri Men Champions League akina kwa ekipe ya Bayern Munich ntabwo gera hari nabo kuko yari yamaze kuba akabazo k'imvune na Jacob mbona banakinisha n'umwana akiri muto ndabona uwitwa Jean-Louis Kambwara yanakinye mace imeze neza cyane by the way rako bwa nyene ni muzagorera kuko nk'igitsindo cya kabiri ni igitsindo cyaje kuba gitangwa n'uwitwa n'uwo musore Kobe Mainoo hagati mu kibuga brokaje yaje kuba umunani akabisa umwana acari hagarara ubona ko nawe nyine ubwiwe byari bimwase mu nda arabura ukuntu yifata kubwo kuba atanga igitsindo kigira kabiri kuri ekipe yane kuri ekipe ya West Ham
ni ekipe ya Manchester United ni novuga ko ni ekipe cyari kica mu bihe byayo byiza kuko ni ekipe novuga ngo iheruka mu nkino 5 baherutse gukina yaza gutsinda urukino bakinya na Chelsea bahuye na
Chelsea
ekipe iragarutse mbere yayo zigaraguzwa hagati n'ikipe ya Banamaho iragaruka ikipe ya Bayern irazira yitsinda igaruka kandi iza kugana n'ikipe ya Liverpool gusa ku bundi hirya yeje yaje gutsinda ari ikipe ya West Ham kandi buri muntu wese mufana wa Man U yarazi ko baza kujya mu ruko bwa Noel
ubundi nta n'ubwo nayo yagarutse
imbere yari kubaza kurya no wewe
ikintu nagiye kubona ku bafana ba Man U no munsi baza bagata amakosa kuri Ten Hag
amakosa mugaruka
ni ikipe si yiwe
kubaza kuraba yagiranye ikibazo n'uwitwa Jadon Sancho
ugiye kuraba uyu Ten Hag yagiye muri ekipe ya Manchester United irimo ibibazo
indese Ten ha.
Yabano
ariko ntabwo yigeza share equipe mu kibanda cindwe imana
ikindi no vuga kuri Ten Hag ngo yageragirana ibibazo n'abakinyi mu gubiye kuraba equipe ya Manchester United ni equipe ona neza yuko irimwe ibibazo kuri staff technique
uyu Ten Hag
ariko naba ni ibibazo bafite turaka ni ibibazo byinshi bafite no rekara byitera niko karoro nako ndako
uyu Ten Hag so yashwanye na Cristiano
Ten Hag
no yagishika yavuze ngo Cristiano no rekara nyica equipe atakwirukana Cristiano ari nawe FC bitsindo byinshi muri equipe urumva mu yose sezonye aba ubugira kabiri adatana mu mitwe no witwa Jadon Sancho nta nubwo equipe we bizi ni bya Jadon Sancho no mumenyereza
equipe wabo kabisa
ni byiwabo
equipe yabarekiye
baza kuba banatana mu mitwe
yabagiye tumwe ni mugundagurane n'uyu musore Sancho ati byanyu muzovyimara
ati byanyu mu
equipe ya Manchester United rana mufatira nta
n'ikintu na kimwe uretse ko bana mukuye kubagirana imimenyereza nako imyimenyerezo n'abasanzwe bakuze akayigira no ndetse no mubana bana mukuye mu witwa Jadon Sancho no mubana umunane bwo akigira
imyimenyerezo
agira imyimenyerezo kwiyo urumva yaje kubagirane no witwa Erik ten Hag no yaje kubabigira mu ruhare tereka ko uwitwa Rafael Varane urumva umufatira vuye ko Real Madrid abaye ibikombe bya Liga Champions bigera kuri 2 ashitse iwawe nta nubwo afite kibazo cimvune ariko uraje kuba umushira hanze uje kuba preferande uje kuba prefera ndavuga witwa Victor Lindelof uraje uramukinishije uhengera abandi bavunitse uramutsanye ngo mwizeye ko ibindi byiza ngo mwizeye ko ibindi bintu bimeze neza cyane ndavuga kwa equipe yane kwa equipe ya Manchester United donc tu Rafa Varane uzanye uwitwa ne uwitwa Sofia Amrabat ateye akagera ndavuga equipe zane equipe za Liverpool zareko zaramuhiga equipe za FC Barcelona zareko zaramuhiga ngo je ndaje kwa Manchester United ngo niyo equipe ngo nakuze nkunda araje yishitsemo atano kweza amazayo ngo ibyibazo birabyutse bene mu munyereza ndavuga ate witwa Erik ten Hag ariko uravuga ko ibyo ariko arahura nabyo atari we ariko arabyitera
ubundi bibazo ibazo nyumwe ko ibazo ni byo uriya mutama Ten Hag
umwanya umwe ibibazo biramugwa ko nk'umugani nk'uko Apolline ariko arabivuga
kuko baguha ikipe ni nk'ibi biriko byakora FC Barcelona umwanya ubaza ukavuga ati se ikibazo kiri ku bakinyi kiri ku mumenyereza ariko umenye ko meforme z'abakinyi zibazwa mu menyereza
mu meforme z'abakinyi zibazwa mu menyereza
kuko mu menyereza ni wategura abakinyi no bakora santinema ni bakora buri kimwe rero ikipe ya Manchester United ni ikipe no vuga ngo twabonye twese muri Mercato yazanye uyu muvandimwe kwa Real Madrid zana ba Rafael Varane zana ba Lisandro Martinez
ba Casemiro
ikipe zana ba uyu bakuye kwa Ajax d'Amsterdam
uyu Anthony
Anthony ikipe turavuga ikipe ya Manchester United
gutereka ko n'umugardi Andre Onana
yari yagize performance nziza kwa Inter de Milan yabashikana muri finale
ya UEFA Champions League
ikipe ya Manchester United ni ikipe navuga ngo uno musirikipfira mu burongozi uno musirikipfira mu burongozi yaba tugatubona nibyo bavise ibazo by'imvune ariko tutanibagira ko nta kipe ishobora kuri ibazo by'imvune ariko sike mu kibazo cy'imvune mumenyereza byitwaramo gute hari amakipe nyeje amenshi avise ibazo by'imvune agoma atsinda buri munsi nubona ko ari Real Madrid ibibazo by'imvune mu nta nibihari mu yandi makipe ibibazo by'imvune babihari mugabo uwo musaruka zugatwanga rero navuga yuko nyamba Scott nyamba nibyo ikipe ya Manchester United iri mu bihe bibi tubone basi bariko baratsinda cyanke tubone ko timu ishobora kuba iri for uko nishobora kumbyira uruhande rwose ngo ikipe ngo yapfuye tubone basi bari aba uyu Marcus Rashford cyangwa uyu Rasmus Sojin bari kwashyira mu bitsindo
batuye bagira ngo ni nibagi uziko na Marcus Rashford nawe muri no misira bafitanye ibibazo no mumenyereza umusore kera kineshwe iminota igera kuri 10
ari ikintu no vuga cyocyo ikipe ya Man United yiteguye neza
no mugabaza kumwirukana
ari yiteguye neza kuko umaze kuba uri umukoci ukagirana amabifu n'abakinyi navuga ko atari ikintu ciza ku mukoci nka Ten Hag ikindi kintu nacyo ugiye n'uburongozi bwa Manchester United nabwo nyene navuga ko bifise mu ruhara kuko ni ekipe ya Manchester United twagiye tubona mu iyo myaka guhera za Demir Kenze kuduga ibibazo byari mu ekipe ya Manchester United ntivyigeze bitoregwe nyinshi n'ubwo Ten Hag yabijemo nawe akabigwamo ndetse akaza akacagiranira n'amabifu n'abakinyi ndetse bwa bubi yasanze ekipe ifise nawe agakomereza ko akabushiramo ubundi bubi bwiwe novuga ko vya biriko nivyo biriko bituma ekipe ya Manchester United atamusaruro mwiza iri kirazibona
ahubwo nabonye harashobora gusohoka ayandi mazina bara bakaze miro na Varane bo bari
kugenda kabisa
bari ku muryango
w'asora uwitwa Rafael Varane byatangiye kuba binavugwa yuko muri equipe ya Real Madrid ndatizana na equipe nka Bayern Munich ngo aramwifuza muri uko kwambere.
Je mu gikintu no vuga kuri Casemiro. Casemiro si umukinyi gusohoka muri Manchester United kuko
Casemiro nawe atagiye kubagira nibyo bibazo by'imvune. Uretse ko n'imyaka ubwiwira na Murega baraza kuvuga ko atari umukinyi gusohoka kwa equipe ya Manchester United.
Turavye izagiwe muri equipe ya Manchester United. Yari nziza kuko nka match ya Mazari karakina umukinyi
Casemiro ubundi ko arivyo byabo nyene yaramutse kwa Real de Madrid sinaba bari wandi bisabavuye kwa kwa Bayern n'izindi.
Casemiro yaje muri Man U kubera amafaranga bafumira agafaranga gatubutse
yashaka amafaranga ari kwigira hariya mu Barabu
ugiye kuramahera
abanyabitero kabisa
ugiye kuramahera Real Madrid
ni ikipe nibaye Zidane
ugiye kuramahera
ni ikipe Man U
Eric iragurirana nkuko Zidane ariyo
yotoza Zidane gituma toyitora you have misubizana ipoyewe ni voya Zidane
anga Antonio
icyo kino je sina mana cumara na
Conte Conte waje muri equipe hariho condition
yubaka
cyabwiwe hariho condition yaguha
n'abandi babikenewe n'abandi babisaba condition
Conte umunsi aza muri Tottenham
wewe yarakose imyimenyerezo bose kabisaba
na condition bisaba none nyimucaga kwegera imbere n'ubundi hari ingufu nyine babigusaba sije macho tonyereza ariko ziravuga ucubwongereza ni kipe ya Tottenham Hotspur kirakabaye kabisa witwa Ange Postecoglou ariko umuntu witwa Richardson kabisa n'abandi no mise ntabwo ahagarikwa witwa Richardson kabisa ndetse n'witwa Heung-min Son kapiteni mwenyewe baje kuba bagaraguza gate ekipe ya Everton kipe ya Everton nayo yari yigize kakacaye matches zigera kuri zine batari ko baratsindwa ekipe ya Everton batsindwa n'ibitsindo na kimwe baje kuba batsindwa na ekipe ya Tottenham Hotspur bitsindwa bagera kuri bibiri kuri kimwe Ange Postecoglou nawe asubira kubona surira kabisa surira kuba twenga bakinyi babara ko baragaruka nawe n'umunagarutse kuri ya ngingo yo canke gwaru gamba gogo kuba anabananya mana ayo manota gera kuri atatu ndavuga
manota Ange Postecoglou kuye ku ikipe ya Everton yarikitsinda inkino zigera kuri zine zikurikirana kandi umenye ko ikipe ya Everton uno munsi rwo mayi ikipe novuga ngo ari karaduga akoresheje ingufu zidasanzwe yakuba manota agera ku 10 ijya mu kibanza cy'19 ariko uno munsi rabahire
bari mu kibanza cha 15
ikirahambye ikipe nka za Chelsea nga rero novuga yuko ni Nina manota novuga ngo agira kuri atatu n'umuri kintu novuga ngo tutarigoshe kuko tubonye ikipe nka Tottenham Hotspur ariko igenda itakaza inkino zigeze zitandukanye ariko kuzi wabona nabonye n'urukino rwari rubereye igisha abafana batanguye bizidza Noel bo bayitanguye hakiri kare amasaka yo Noel bari bamanitse kuri ya Tottenham Hotspur Stadium novuga yuko rero n'umurukino naje kuraba kandi nabonye performance iri kisubira hasi y'umusore ndavuga Calvert-Lewin umusore yashije ibitsindo bigera kuri bitatu ari encontre kabisa ari kumena vicari
ndavuga cyose ari nawe ntabwo ari mu vicari nawe ntabwo ari mu kabisa
yarabamereye nabo
n'usore ari muri kabisa kabisa bigariyo utwa rurisa aragaruka kabisa no muri kiyagi kiya kibanza cyo hanze
aragaruka kabisa
aragaruka cyicara
baba uyu mugardi wa Tottenham n'umugardi yamaze kwafatisha rurisa nubwo yugaruka kugira ishikaro nk'ibanza byo mugoro ikindi nacyo ekipe ya Tottenham novuga ko igaruka ry'abakinyi babo bari kwava mu mvune novuga ko liriko lirafasha ekipe ya Tottenham kuko ni ekipe ya Tottenham bona neza mugiye abakinyi bari bavunaguritse twarabonye bibakora ko nk'aba ba Madison mugiye bari bamaze kuba bari mu mvune ekipe ya Tottenham agiyigura na ekipe agiye akomakomeye biza kubasanga ariko basanga bari kubatakaza kibanza cyabo
ari ya wa mu Argentina yari yagarutse
nyine Romero yeah yarahari yarameze neza muhaje inyuma abitwa Romero yarari yari kakina n'ubitwa Davis
Emerson yacyasubira ku ruhande
Emerson yari kuri gatatu umugiye Pedro Poro kuri kabiri musore nawe meze neza
cyane ikipe ya defense imeze neza
musore nawe meze neza
cyane uvuga neza muri Premier League no mwaka ko tuzobona show igiye iteye ubwoba kuko ugiye kuranka Tottenham ingufu igarukanye bona ko bagire basubire kuba mbura bukungene boshira kuba basubira kuba bayobora iyi Premier League
nyuma yo kuba rero bava bakabikora neza cyane ndavuga ikipe ya Tottenham Hotspur ku president Zverage ko batanga witwa Brennan Johnson musore wa kira wa kipe ya Nottingham Forest amagiye cy'ubwongereza ni 2022 kurane kwa Tottenham Hotspur yaje kuba vuga ati natanze pass de zive mu kibuga atandaza kuba ndanayitanga n'inyuma agi kibuga yaje kuba akora gutya afata agafashanyo kabisa kameze neza cyane avuga ati je ndaza kuba mfungurira abantu bose bazi ko begereye hafi yaho ndi bitwa ko badafise batagira shinga na rugero yaza kuba afata akantu kameze neza cyane kabisa arakaba kubita avuga ati muze dusangire no wiretse ni musaya mwumva ku mavuta ati je narahezagiwe bivanye no kumpano mfise atari ko nane ngomba gusangiza nabandi nitwa Brennan Johnson yaje kuba akora akantu kameze neza cyane we nako kuri no minsi mikuru ya Noel abatari bake babanje kuba banagenda abana tanga n'udukado utugetwa atunatandukanye
agasore kagize reservation y'amasahani agira ku
500 kabisa yinyara avuga ati munsi
novuga ko ari kintu shiza kuri kano kana kakiri gato kuba kagize umutima nk'uyo kuba ko kwiyumvira guha abandi bana bakiri bato kuko kuba kufasha abantu
kuko nane bwo kahaye bakiri bato
kakahaye wo kahaye
wese buri muntu wese yabuze
naze ndamuze
naze dusangire
abasore ubundi ubundi baba buri
urumva
abayaranga ko hari
ico kiri novuga ko ari novuga ko ari kintu shiza cyane gose kuko nimba yimvira kubagira umutima nk'uyu nyibi twabonye kwa musonga ati buca abantu weri bemeye gutunganya urukino rwa kivandi bashobora kuba bafasha abana batishoboye rero nico kimwe n'ibi by'umwana kiri muto Johnson kuba yiyumviriye kuba afasha abantu batishoboye kugira bikundike nabo bashobora kuronka ico bafungura ku mugihe imana yashobora kubimuhezagiza
amafaranga Nottingham Forest nayo yarekira atsindwa na Panama FC bitsinda bigera kuri bitatu kuri ibibiri kera kabaye match y'iwe ya mbere andavuga uwo bita Nuno Espirito Santo kuburongozi bwa ekipe ya Nottingham Forest ntibyaje kuba byoroha kuko baje kuba batsindwa na ekipe yane na ekipe abana bafunaye muri no misi meze neza cyane bitatu kuri bibiri witwa Dominique Solanke tereka mu hatrick imeze neza cyane umusore nawe mutenye
icyo bahoye scoopa bazokivuga bazokivuga
wese kandi no Espirito Santo raje
abanye na niwe no kwa Benzema yashize kwa Benzema yashize batangura gushwa Benzema aravuga tubundi je uno mugabo kabisa atagenda agenda bitamo kugumana kari mu Benzema cyo bagarutse kwa Nottingham asanze aba ba Dominguez abasore nabagonza ari Monsieur n'ikipe navuga ngo kandi ino kipe ya Nottingham Forest ntabwo ari mbi ari ubundi ivisa abakinyi bagiye batandukanye
inyuma yuko witwa Rokier agarutse avuye kabisa muri koma ekipe ya Luton Town nayo ikaza kuba inabishikiriza neza cyane kavuga ati tunishimiye cyane no kumva ko kapiteni wacu nawe yaze kubakira kino baje kuba bakina ku munsi wa Mungu baje kuba bafata ekipe yitwa ne kipe itwa Newcastle nayo imeze nabi kabisa iri hatemba baje kuba bayigaraguza gati witwa Andrew Townsend mwamenye mu ekipe nka za Everton mu ekipe nka za Crystal Palace tsindo kimwe rukumbi cari gihagije kugira ngo ekipe yane ekipe ya Luton Town iza kubita kuri amanota agera kuri 3 yo ku munsi wa gatandatu batsinda ekipe ya Newcastle United
ekipe ya Newcastle nova ko ekipe nova ko itari mu bihe byiza nubwo yatanguye neza kuko ekipe ya Newcastle ni ekipe twabonye itakaza muri UEFA Champions League ikava muri UEFA Champions League ikabura ndetse ikanataye kabura ni Europa League bacha baragaruka muri yinuze kandi gikapu na ikandi cup ecese gibasinze ku mapenali
muri kimwe cha kane gishiri
cha kane gishiri cha nyuma ekipe ya Newcastle Carabao Cup ekipe ya Newcastle yaragira atakaza itsinzwe na ekipe ya Chelsea
ariko ediho nawe arabyina barabigira
baciye baza bari mu mvuna kinyi benshi baciye baza muri Premier League baje kunyerembere iyi ekipe ya Luton Town
uvuga ko iki Luton nayo iri kigenda twiyereka Luton yigeze konganya na Liverpool
Luton yanganije na Liverpool ekipe ya Arsenal itsinda Luton Town mu minota y'inyongera ekipe ya Man City iza kabisa itsinda Luton 2-1 ekipe ya Man City yitwa Guardiola yavuga ati kuva nagakina niho ngihura na ekipe ukinisha ngo bugo bakomuta ya mbere gushika ku minota y'inyuma na ekipe ya Luton Town murako nabo bari kubaramitsamo neza cyane kwa witsamo neza cyane ekipe ya Fulham nabo bari kubara yabana neza cyane kuri Kota Jan Stadium batsinda na ekipe ya Burnley yitwa Vicente Company tsinda 2 kubusa kabisa ekipe ya Burnley nayo ibona kuba inahema cyane uwitwa Vicente Company na batangiye kuba bana 3 buhoro
atangiye
kuba tora ekipe
na fadika kabisa
aho bamufatiye seho bamuronke bategura kumurungika ati ariko ikintu cyaje kuba kiba muri iyo matches nuko yabaye match ya mbere muri Premier League igiye kuba inahagarikirwa n'umwigeme ndavuga uwitwa Rebecca Walsh yanabaye n'umuhagarikizi wa mbere mu ruhande rw'abigeme ahagarikira urukino ruri ofisiyele rw'abagabo rwa Premier League shampiyona ya mbere inkuru y'igihugu cy'Ubwongereza amateka abandanya kuba yandikwa kuwitwa Rebecca Walsh nawe inyuma yawe witwa Stephanie Frappard mu gihugu cy'Ubufaransa tugiye kuba tunakunda kubona abana no muri Ligue des Champions wewe witwa Rebecca Walsh nawe yaje kuba yarubitira match we ya mbere muri ekipe ya yahuje Fulham ndetse na Burnley muri Premier League nawe mu minsi itatu turamubona muri inde muri UEFA Champions League yatanguye kubagurumana nawe
abakenyezi vraiment babirimo kandi n'ikintu navuga ngo uno muzi football ntikiri yabagabo gusa
ekipe ya Wolverhampton Wanderers baje bagufatira gutya baravuga ati hano turi kuri Mourinho Stadium bari kumwe n'uwitwa Onyire kabisa bagufatira uwitwa Todi Boy baramubwira ati n'amafaranga yawe hoshija hiyo kabisa tsinda bibiri kuri kimwe kera kaba witwa Mario Remina aba yagiteretse mwakirikare cyane uwitwa Mate Deherit nabaraza arasoza ariko Christopher kokoravuga ati jewe naje kugira ntsinda bitsindo ati pe importe resultat ya equipe ati je byiwanje ndabishyiramo kabisa mbandanye nduzi cizere cyiwanje match yawe ya mbere muri Premier League igitsinda cyo cya mbere muri Premier League ariko ntarimo equipe yaje kubiyabona uwitwa Mauricio Pochettino nawe akomeje kuba ari mu bibazo ariko naje kuba muri amajambo yaje kubavuga inyuma y'urukino uwitwa Mauricio Pochettino kabisa yaje ravuga ati nivyo twakinye match kandi twakinye match nziza atareka abasore bobo babuze icitwa chance ari imbere ariko ayo majambo rero twamaze kuba tunayarimbigwa ka
ano majambo ni yavuga buri munsi
kubwanje amajambo no vuga ko atari amajambo imitsi yose kwa muri kuratsinduka cyavuga ngo inuze ngo twari twagerageje yego kubwanje no vuga ko atari kirushiza ku mukocha uyu Mauricio Pochettino kuko ni ni Chelsea tubona ko yagiye ku isoko irokwita bakinyi bagiye batandukanye kandi bagiye bazivye
zi bakoresha 1900 vya ma
hafu muri
yari de kabisa
bakoresha mu 1900 byaguze wa Munyegori Petrovic
kandi uje general ababwiye Jeno ya tikipi ya Chelsea basambuye ku. Tikipi yishize mu bibazo. Bavaze urukano squad yose ya rutangura ba Pulisic bararungika bonyika baba
aba bakya ba Kante
bose baragenda
ba Kante ba
Haverdru agenda zana bana bari kariki.
Kandi nabo bakinyaza ese no vuga ngo ni babi. Mugame urana neza yuko nabakinyi batamenyeranye. Baraje baratwiyereka ku match ya Manchester City baraza baragabura bakinyirukino guyiza. Mugwa kuva match ya Man City heze kugizino sa equipe ya Chelsea ne equipe tubona neza ko itari mu bihe byiza
ni witwa Mauricio Pochettino nawe bitanguye kuba abinanurwa nugo yuko hamwe yi boxing day yo musiga amahoro ngo witwa Mauricio Pochettino kabisa ngo azuba yahuje ni witwa Todi Boy
kubganje
ngo hamwe yo musiga amahoro kabisa kuko baraza kuba bakina barafite match baza kuba bakina akuru no munsi equipe ya Chelsea ati mugiye bitoza kuba binagenda neza watashobora kwisanga nawe ari mu bibazo gatanga agasiga inzira mavuta kuko uwitwa Todi Boy ngo ntabwo aza kuba yemera kubananya atakaza mu gihe ekipe ya Chelsea yashoyemo imitaye
imwe hajya ndaza harabafana ba Chelsea bakizeye ko ekipe izohava
ngo uza bagatwara igikombe
igikombe kiye
na Ligue des Champions eh Carabao
ari kuri Liverpool hajya kuri ikintu cy'ambere cyo kwisekiriza n'iri ya
kugira nawe abandanye aberekaye ko yaraje
rega ni ekipe twabonye ya Liverpool nayo niri kiragaruka ikeneye kuba nayo yogwanira ibikombe
match nayo yaririndiranye n'igishikana ba atari bake kuri Anfield Road Park witwa Liverpool witwa Jurgen Klopp ndetse ari kitara mu twera ekipe ya Arsenal witwa Mikel Arteta match yaje kubirangira gitsindo kimwe kukindi witwa Gabriel Magalhaes niwe yaje kuba kibona hakiri kare cyane kabisa ku mutwe mwiza cyane ku munota wa kane mu gihe uwitwa Mohamed Salah ku munota wa 29 nawe yaje kuba akigombora ibintu bizaza kuba birangira uko nyene gitsinda kimwe kuri buri ruhande derby kabisa yari meze neza cyane umwe yari wa mbere wundi yari wa kabiri ariko nabo baje kuba bavana kabisa bavuga bati tunganije nguvu tunganije ndetse n'amanota nabyo ntabwo ukunatsindana ati tuje guhimbaza iminsi mikuru tunameze neza cyane umwe ari mu kibanza cya mbere undi ari mu kibanza cya kabiri ariko n'uwitwa Mikel Arteta bayi umwaka wa kabiri arangiza nako aje kuba ahembaza Noel ari mu kibanda cambe
ukina abanye kuri match yahuje umugwa wa Liverpool n'umugwa wa Arsenal no vuga ko na ma equipe yaje gukina yose ari karondera amanota 3 ugiye kuraba na equipe ya mbere yaje kubikira na equipe ya kabiri kandi ugiye kuraba ku ruhande rwa Liverpool no vuga ko bari kwakoresha ingufu nyinshi na nyabugero bari bakiri equipe ya Arsenal ugiye rero kuraba ku ruhande rwa Arsenal no vuga ko equipe ya Arsenal ikikoresha ingufu nyinshi ni na equipe ya Arsenal nakwaciye no vuga igihe kitari gito ndashobora gutsindira ekipe ya Liverpool ku iteri wabo rero kubwanje no vuga ko ni match yari ibereye ijisho wanaweza ko mu minota ya mbere ekipe ya Arsenal yari amaze kubitsinda igitsindo ndabona ko ekipe ya Arsenal yatanze kwinjira mu rukino uyu Zincheko kuri ntuze iyi ntuze uyu mukinyi Odegaard yaratakaje umupira ama aronga pasi ndende ivuye ku mudefenseur iterja kwa kuyu Mohamed Salah ama Mohamed Salah ashaka kuba ayivyaza umusaruro no vuga ko Zincheko bimwe bavuga ngo uyu Pepe Guardiola ngo yaramurenganje kumwirukana muri Man City cyo bwanje no vuga ko atakarenganyo kabaye
ariko gasore nyamba aruta kuri amakosa mu kibuga
oya encontre en kenshi biramugora Zincheko
uzi witwa Virgil van Dijk yabo karurero uzi witwa Virgil van Dijk yabonye ariko witwa Wange Hitra
Virgil zayo yari yigize mu defenseur agira
bari sasa baramuhinda kuje barasubira baramuhindukiza barasubira baramuhinda kuje muri
rero urabona reka ndaguye akarorero rero kuvuga ngo umuvandimwe bamuhuye ubusa kwa Man City
zinche kuri
reka mwerekeye rero abasore ba Liverpool bakoze
ariko se kwa Man City ba batatu bakinane kuri gatatu bakinane ushima uwitwa Pep Guardiola
Guardiola
nawe numukenyi wo muri defense central
none
ngiye kuguma hengekeza
numukenyuro numukenyiro w'umukocha
na mukenyuro no kuguma hengekeza no kubura wakinisha
Guardiola
numero 3
na wabuze
na mukenyuro no
ni numero 3 Man City
nani wago
na wakeneye
ariko yiruka kuri ariko
kaseo kaseo ni amure kuya kagenda
eh ntibahuje
akamuka
kumurekura kumurekura naje bitwaye ibyo byo n'ibyo biriko birabera kwa Ten Hag ariko arare kwitwa Jadon Sancho kandi abana yuko abitwa ba Persie batabikina ariko arare kwitwa Marcus Rashford kandi abana witwa yuko witwa Leandro Garnacho ataracora kwa Mira Kabuye kabaka ariko arare kwitwa Rafael Varane kandi abizine za kwa mukinyi mwita ibyo byo byera bamenyereza neza ko bina
Sancho kuvuga Pardo vya munaniye
Ende Sancho oya Sancho numu numu
ni Pardo mufunga mutwe
eh Sancho numu
numu namu na
basa ariko Sancho sa Pardo yakoze iki yego ko Sancho oya mi
oya reka
reka naka kanavyire akavyirengagiza
Sancho uziye sa yahereye Sancho saga yiwe yahereye ahantavuga ati je umenyereza yagiye mu menyesha makuru avuga ngo ncegwa muki ati ncegwa muri antrenem Sancho aca yiruha nawe mu menyesha makuru avuga ati Trose turo kabisa kera kabaye
jangara aho habaye mu Bradofe
n'abafare yabagemo Sancho yagiye kubeshoza kubimenyesha makuru aravuga ati jume menyereza naza babwira ico dupfa atareke kuza kumbesha ngo jencegwa mu nyimenye ati wana shimashika kare umenyereza nabaceza guhagarara aravuga ati kera kabaye kabisa wa mukinyi nawe yagumuze atarashobora kuja mu menyesha makuru akaje kubashikiriza ibyashikiriza ati bwo nyene direct atarabakishije no muri equipe muri rusange
erega
Sancho aravuga ati je navuze nk'ibyo namwe mwakoze
erega Ten Hag
eh nawe aravuga ati ntayo ndo yo
gusubira abasore baciye kwa Dortmund ko bacegwa mu myimenyereza nk'uze bari byo
aho
uno dembere ya Osmane Dembele uya cha muri stage ya cha ku mwanduze yo
yo
gukina PlayStation
Dembele yakubwira
ahageza ma
entraîneur
E Dembele yakubwira ati kabisa jayo mafaranga ati yatwara
umuntu yasengeye Dembele kabisa
ati yatwara
kabisa Dembele yashobora kuza
mu nano bitako no kwa parata
bi Dembele yashobora kuza mu nyimenyereza kwa Barcelone agasanga yibagiso gisimu
eh agacha subira
agacha subira ku Dembele yo
so eh ati nare bwo mona ntiza share
gusa ikintu nabonye kuri Ten Hag hamwe n'uyu Sancho abaye mu Bradofe
Atofere nyine bikere
hategereza kuba hategereza kuba umwe ahebera uwundi
ibyo byo guhebara nibyo byananiye witwa Sancho
hategereza kuba umwe ahebera
uwundi byananiye Sancho kabisa kandi nabyo byananiye Ten Hag
niyo
batugomba kumita kuri Sancho gusa kandi bose habo
zuruko habone kusumba uwundi
kuri no musira nkuko naje kuba ndabivuga boxing day nkuko benshi banabizi match ziraza kuba azirabananya ubundi igituma banayita boxing day ngo ku munsi wa witareke ya 75 ngo n'umunsi wo gutanga amakada Rero kubera ngo baba bari mu ngo muri famiye ngo ariko basangirira hamwe ngo umwanya wo kugura amakado ngo ntabwo bakunze kuba bana buronka cyane ngo baraza bagatekana kabisa bakarya yaba yo bahize umwaka wose ngo amakado bakazibika ngo bukiye rero burya mu bwongereza itariki ya 26 burya nta nakazi kabagahari niko nje kabisa umusuratwe Muzaratwe kabisa
ati na muguru wa makado muri byo
ari.
No muso kujya amafaranga.
No muso kuruhuka kabisa akabagara. Gena muguru wa makado
baba. No
muko gucubongereza muri Premier League babwira bati
abantu 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 nakwiye
ku. Kano kantu sefere nti akanyujije mu. Ibintu vya makado ya Noe.
Ine sefere. Apollo
abantu okubera. Abantu okubera yego kwe.
Kandi je no kwa manawe sekado buri munsi.
Kado zironka kwere kandi
ubwo rutego. Kado zibuririki.
Ubuzibuririki kandi munsi mukuru ba wabaye.
Ah, bacheze aza ko azari rero ama equipe amwe namwe baraza kuba banogura bakado. Kuri uno munsi Newcastle United kabisa kera kabaye inyuma yibe batarimwo bimeze nabi cyane ndavuga equipe ya Newcastle kuri St James Park Stadium baraza kuba kira equipe ya Nottingham Forest neza na neza yitwa Nuno Espirito Santo match naweza kuba kuri uno munsi Burnham batarimwe twa na Fulham Sheffield United. Tena mwitukwa na ekipe ya Luton Town, ekipe ya Burnley, tena mwitukwa na ekipe ya ekipe ya Liverpool. Mwitukwa na mwitukwa Jurgen Klopp raza kuwa ya kiwa na mwitukwa Vincent Kompany, neza na neza. Mugihe Manchester United saine ichiro, raza kuwa kina ekipe ya Aston Villa. Kabisa mwitukwa Tena Hag.
Tena
Hag rashua
kukulitu.
Imache na Tena ya teki.
Tena Hag rashua kukulitu.
Nagiru kini imache ya teki.
Kande imache akaitzi ndwa ya Aston Villa.
Uza kaze meru nae kwa zama
wikene. Na zingi mhuzi higi.
Emeru nae mwuri wikene ereka kuna na ekipe ya Sheffield United. Kipira zimutereka mwiki tindo kumurito ya 99 na kabi. Yonge ekipira tigira kuri tandatu. Emeru nae mwuri nae shakura rampere sumanga zigira kuri zitatu. Tereka mwa asari mbele. avuga ati genda mu gihige hase yaje inyuma mu wahebe ati nyuma genda habona Jayco check kabisa urumva abasore nabo baragenda baragubrumana hari imbere baravuga kera kabaye kabisa bitwa ba uri Watkins baravuga bati twe natwe ntabwo tuva mu kibuga kabisa
tutakira
kubera ko bicinda nindwi match irangi itsinda bagitera kabo kabisa kipe ya Emery nayo iravuga ati twebwe natwe Premier League umwaka turayishaka
ikintu ndiko ndabona urukino hamwe Aston Villa sinda ikipe ya Manchester
hamwe
Man U igatakaza urukino guno muzi
uwitwa Kambora nabonye
Jonathan Ten Hag
aca barazinga impuzu uwitwa Kambora nabonye ajugumba kuri uwitwa Kambora nabonye ajugumba kwa Manchester United ariko azibira uwitwa Jared Bowen araza kubafata rwo Watkins kwe
reka
araza kubita uwitwa ba Musa Diaby Mediani uwitwa Maino kore araza kuba ije hagati uwitwa
Nanone mvasigaje gutwari.
Gusa umwaka ibikombe bishobora kubura kwa Manchester City.
Kwa Manchester City.
Eh ariko
bya bitwariye ni Pep Guardiola no mwaka ibikombe byose abiye.
Bya nabaye ni gambere, niryo gambere ekipe yo mu gihugu c'ubwongereza ndavuga byarakozwe na Manchester City ubwabo bwa mbere ekipe yo mu gihugu c'ubwongereza zigatwara iki? Izigatwara ibikombe bigera kuri bingahe? Ibikombe bigera kuri bitanu mu mwaka umwe. Ni ekipe ya Manchester City yonyine bikoze ubwabo bwa mbere mu gihugu c'ubwongereza.
Navuga ko ari ikintu ntibagirwa ku mukocha Pep Guardiola.
Nabananya kuba yongereza amateka muri ekipe ya Manchester City.
Turetse ko amaze kuba twara yifa Champions League zitatu. Imwe ari muri Manchester City na zibiri ari muri FC Barcelona. Ano musi arnaje kuba abatarukora je kuba yandikisha yandi mateka.
Ari nako yanabaye n'amateka kuwitwa Mateo Kovacic ibikombe bitatu bya Mondial de Club mu ekipe agera kuba tatatanduka.
Bino bintu. Bino bintu cyabinyutse abasore bari kwa Real Mwarabye ikipe ya Croatia muri Mondial yabonye mediane yayo bakuvatic na
Modric
mwarabye kugira imizi mwarabye performance ya Kovacic mu gacunda bira Guardiola ya
Manchester City kabisa ni minota
2:25 naba imediane ya Manchester City naba Rodrigo ndese naba Bernardo Silva ubuho bigiye kuba bibana
ubundi musore yabonye genda rya Ilkay Gundogan
naravuga
atandashora kabisa
ko baramaye ni numero ya Ilkay Gundogan
mugubwiye kuraba ibyo Gundogan yakinamwe sibwo buryo Kovacic akinamwe Kovacic nubwo novuga atari karakoreshwa muri ekipe ya Manchester City sibwo ngo nuko atabishoboye
mugihugu cha Arabi Saudite nawo kuri no munsi gicisa azigera kuri zibiri z'ijoro hari iderby kabisa nayo ikomeye twa Karim Mustafa Benzema araza kubanyanyagira mu kibuga ahura n'uwo bahoze banabikora neza cyane uwo bahoze benshi baramwita ati niwe igikoresho ciwe witwa CR7 kipe Al Ittihad araza kwitandukana canke igurumana mu kibuga na ekipe yane na ekipe ya Al Nassr witwa CR7
yabara boraza kudandaza kabisa no munsi
no munsi kabisa imeze neza cyane hariya mu barabo
mu gikipe ya Benzema ntabye imeze neza ntiyatsinzwe na Arahiri
ikipe ya Benzema
abwo
batsinzwe ya ikipe yitwa Aba
hari yari champion sinzi ko ari ligue des champions yo kumugabane wa
wazira
baratsinzwe bitsinzwe gera kuri bine hari yero no vuga yuko ni ikipe yatandukanye na Nuno Espirito iza kujya mu byo bibazo rero ni nina machi za kuba iryoshye kuko bano bagabo bose umuntu yararindiye kuraba Benzema ndetse na mugenzi we Cristiano Ronaldo bari mu kibuga ari abadiversaire rero no vuga yuko ni machi itaza kuba yoroshye kuri buri ruhande
ni machi itaza kuba yoroshye kuri buri ruhande ari nako tuva mu machi yabaye ndetse na yaza kuba abakuru no munsi twinjira neza neza na makuru ariko aravugwa inyuma y'ibibuga turahera kwa FC Barcelona.